Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka na demokrasi.
Dabahaye mwiriwe mwebwe mwese mutanguye kumviriza radio haguruka. Kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 18 Ntwarante umwaka w'2020 tubashikiriza ico iradio nshasha haguruka igiye gufasha abarundi eka mbere n'abanyamahanga. Muri aya makuru kandi turaza kumva icatumye iyi radio haguruka ivuka, intumbero yayo hamwe n'ibisata bikuru bikuru bigize ubuzima bw'abanyagihugu iyi radio izishimikiza mu gushikiriza ibiganiro vyayo. Aya makuru muyashikirizwa na Jemba z'umutima Don de Dieu mu buhinga bw'iruma, naho hakaba hari Manirakiza Justine.
Ni radio haguruka, radio haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Haheze imyaka itari mike abarundi bama mu njyana za politike, izo nazo zigatuma mu gihugu hamuruhagarara ubwicanyi, ihohoterwa, ukuborezwa igufa, abakenyezi n'abigeme bagafatwa ku nguvu, abanyagihugu bagapfungirwa ubusa, abandi bakanyuruzwa hakabura n'irengero ryabo, abandi bakangazwa, ubutunzi bw'igihugu bugasahurwa atacamira, n'ibindi bibi byinshi bikorwa n'ubutegetsi bukoresheje bamwe mu bakozi babwo. Ibyo bigatuma Uburundi n'Abarundi bakena kubera ko itunga ry'igihugu ridasangirwa na bene Burundi, ahubwo rikama ryiziziwe n'akagwi k'abantu bakeye cyane, kakaba ariko gatunga abandi sinzi batubitse uwavubi. Ubutegetsi bwagiye bukurakuranwa, naho hariho bwagerageje guhuma amaso abarundi bukarangura imigambi mike y'iterambere. Abenshi bobo bagerageje gusahura igihugu amafaranga menshi, baraheza bayanyegeza mu mahanga nk'uko ivyegeranyo bimwe bimwe harimo n'icibanki y'isi biguma bishikiriza. Kibabaje kuruta ibindi nuko hari habigeze kuja mu ishamba baragwana baduhenda ngo bashaka guhindura ivyo vyose, ariko ubu nibo bari ku butegetsi, noneho bo baje gukora ibibi bisumbirije. Abenshi bakibaza bati, mbega uru rusyo rw'ubutegetsi bubi ruturi ku gikanu birashoboka ko rutuvako? Inyishu y'ico kibazo turayihabwa n'abiyumviriye gushinga iyi radio haguruka. Umwe mu bagize iciyumviro cyo gutanguza iyi radio, Mufasoni Kamikazi Jeannette, yaganiriye na mugenzanje Mirindi Honore ku vyerekeye ishingwa ry'iyi radio haguruka.
Jeannette Kamikazi ni umwe mu bagize iciyumviro cyo gushinga radio haguruka, iciyumviro cyashizwe mu bikorwa nk'uko muri ko murabikurikirana. Mu rwego rwo gusobanurira abumviriza radio haguruka byinshi mu byatumye ishingwa ry'iyi radio, twamwegereye tumubaza ingene ikiciyumviro caje n'intumbero bafise.
Bwa mbere nagira ngo munkundire ndamutse abarundi bariko baratwumviriza, mbere n'abanyamahanga ndabahamagarira gukurikira iyi radio cyane. Mbere nongera ntera intege n'abamenyesha makuru mugiye gukorera muri iyi radio, kuko turazi ko ari akazi kadasanzwe, cyane cyane ko tuzi ibihe igihugu cacu kirimo. Ku bisanzwe nk'uko mubizi, kuva mu mwaka w'2015 mu Burundi harabayeho ingorane zidasanzwe, aho abarundi bari batanguye kwanka ko igihugu cacu kiba itongo ry'umuntu no kugwanira iyubahirizwa ry'amategeko. Ico gihe bimenyesha makuru vyigenga bidakorera mu kwaha k'ubutegetsi bimwe vyaraturiwe, ibindi birugagwa, abamenyesha makuru babyo baratotezwa, n'abari umutima amenyo ubu barafunzwe, umunyagihugu burahavugira. Ivyo rero vyatumye kakagwi gafukamye mu nda igihugu mu kwifatira ubutegetsi birara mu banyagihugu baratikiza. Abarundi b'inzirakarengane barasasika, bamwe babugwa irengero, abandi barafungwa, abandi barahunga, umunyagihugu acaba mu bwoba. Twiyumviriye gushinga radio haguruka rero kugira ngo twereke abarundi n'amakungu izo ngorane abarundi babayemwo batewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bagatinya kuvuga n'amabi bakoregwa ku munsi ku munsi.
Twamubajije kandi akarusho radio haguruka izaniye abarundi mu gihe hari ayandi maradiyo bari basanzwe bumviriza, yaba yakorera mu gihugu eka mbere no hanze yacu.
Mubivuze Mu Burundi no hanze hari ama radio menshi. Ariko ayo ma radio uretse nk'aya yavukiye canke akorera hanze muri kino gihe. Ayasigaye yaraswe ubwigenge na leta ya CNDD-FDD. Uno munsi umumenyesha makuru ategekwa kuvuga ibiryohera ubutegetsi. Bitari uko arafungwa. Iradio nayo ikugagwa. Akarusho k'iyi radio haguruka rero no kubahuka no kubahura Abarundi kuvuga ibyo bitagenda neza kudoma ko urutoki ayo mabi akorerwa Abarundi nge nategurwa n'abayakora twereka abadukurikira ukuri kose tukizera ko ibyo bizozanira akarusha Abarundi mu kumenya byinshi mu bibashikira binyuranye n'uburenganzira bwabo no guhaguruka tukabigwanya tuzokorana nabo tubaha ijambo maze dushikiriza Abarundi n'amakungu inkuru zizewe kandi zitanzwe ku gihe.
Ku kibazo c'impamvu bahisemwo izina haguruka yadusubije ko haguruka ariryo jambo rikwiye kubwirwa Abarundi muri iki gihe babayeho mu bwoba bibaza kumara muko yabo.
Ijambo haguruka niwo mwihariko twumva muri kino gihe Abarundi bicirwa babo maze bakabuzwa kugandara. Muri iki gihe umuntu anyuruzwa n'inzego za leta zizwi abiwe bagafana ubwoba bwo kubaza ko iyo leta yobereka aho wabo yarengeye. Muri iki gihe Abarundi barenganywa imbonera kure ari abantu nkabo ariko bagapfana ubwoba bwo kubishura. Haguruka n'iyo jambo bikwiye kubwirwa abo Barundi muri kino gihe bihebuye bibaza ko ejo uko bizogenda tukumva ko dukwiye gukangurira Abarundi guhaguruka bakava mu bwoba tugashira habo nayo mabi kandi tukagwanira n'iteka ry'igihugu cacu c'u Burundi.
Urakoze Mirindi Honore kuri iyo nkuru udushikirije.
Hari umunsi w'ubutungane buzokora umunyagihugu agafata ijambo kuri uyo munsi wewe wica wewe usahura nawe ujyigiturire uzohavuta hariya mande.
Tukibandanije kandi n'iyi nkuru yerekeye ishingwa ry'iradiyo haguruka mugenzanje iteka Ogi Frank yaganiriye n'abandi babiri mu batanguje iyi radiyo.
Kuri uyu munsi haba yigurugwa ry'iradiyo haguruka tukaba twegereye umushinga naye arakaza Prida nawe akaba ari umwe mu bagize iciyumviro cyo gushinga iradiyo haguruka. Twatanguye tumubaza icatumye biyumvira gushinga iradiyo haguruka.
Twagize icyo ciyumviro kugira dukangura Abarundi babasinziriye bakaguma babona ko ibintu bimeze neza kandi igihugu kigeze habi cyane kugira twese hamwe duharanire guhindura ishusho mbi Burundi ufise uyu munsi tuyigire nziza ukwishira no kwizana hamwe na gateka kacu.
Twashatse kandi kumenya ibisata by'ubuzima bw'igihugu bazoshimikira ko kugira bakangure Abarundi.
Ibisata ni byinshi ariko twabonye ko byo bavyiza Abarundi bamenye ibi bibiriko biba muri politike agateka kazi na muntu ubutunzi amagara y'abantu indero eka mbere no kungene bene wacu bahunze babayeho mu makambi atandukanye.
Ntitwagarukirije ngaho twanegereye kandi Bizoza Gerard asanzwe ari umwe mu bagize icyumviro cyo gushinga iradiyo haguruka nawe twatanguye tumubaza igituma bashimye kuyita iradiyo haguruka.
Batoye iryo zina haguruka dushaka kubwira Abarundi ko twese twohaguruka tukareka kwigira sida bibazwa tukamenya ko igihugu ari icyacu atari icy'akagwi k'abantu.
Twanamubajije kandi icyo Abarundi baba hagati mu gihugu nabo bahanze yacyo bo kwitega kuri radio haguruka.
No kubandanya dushira ahabona ubusuma buri ko buraba icuka kibi cha politike kiri mu Burundi ubwicanyi harimo na ndengera butungane buri ko buraba umutekano muke ibindi byinshi.
Uwo ndari mu batanguje iyi radio haguruka numushinga ntahe Ndikumana Eloge yavuganye na mugenzanje inamahoro igete.
Ndikumana Eloge numwe mu bagize icyumviro cyo gushingira radio haguruka. Uyu munsi ico cyumviro cyashizwe mu ngiro nkuko muri ko murabikurikirana. Mu ntumbero yo gusigurira Abarundi n'amakungu twamwegereye Eloge Ndikumana aratubwira icyo radio isigura n'icyo giye kumarira Abarundi baba ba mu gihugu hagati n'ababa hanze y'igihugu.
zina haguruka rirekana ko twebwe abarundi ubwacu dutekerezwa guhaguruka kugira ngo dutore umuti w'ingorane turimo no kwikangura rero umurundi wese aho yoba yicaye yaburaniwe yabuze icyo yokora yumve ko igihugu ari kiwe ko afite uruhara rwiwe mu kuvuga ibitagenda neza n'ingene umuti woboneka nta kuvuga ngo igihugu nicabakanaka gusa twese no guhaguruka tukagwanira ineza y'igihugu
turahejeje kumva bamwe mu bagize icyiyumviro cyo kugurura iradiyo haguruka aho batumenyesheje intumbero n'igituma bagize ico cyiyumviro maze baduhamagariye twese abarundi n'abanyamahanga gukunda no kumviriza ibiganiro bica kuri iradiyo makuru aca kuri no radiyo mukazohora muyumviriza ku minsi ya mbere n'iya gatanu kuva isaha imwe n'igice z'ijoro ku minsi ya gatatu iyo saha nyene tukazohora tubashikiriza ibiganiro bindi bisanzwe ivyo biganiro bikaba bigizwe na kanura ikiganiro cerekeye ivya politike garukira ubutunzi ikiganiro kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu akamuna ikiganiro kuvyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi bizohinduka ikiganiro kuvyerekeye ibibazo vy'impunzi z'abarundi ufise ico ashikiriza canke abaza azogicisha ku nimero yacu ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya amajana 255 amajana 757 ubusa 65 amajana 761 amakuru yacu nahagarukiye nkabashimiye mwebwe mwese mwatwumvirije hamwe n'abagenzanje bafashije gutunganya aya makuru eka n'uri mu buhinga bw'ivyuma naho buta
Fashigihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera kigeragezo kirenga ikindi gihinduka umunsi sigaranye manu zandengere
bisha mu mababa nami satana tangusa nicamu muriro Kona sasa ni chamu masi wambie pataza nemana Mereza maboko kubani nambara
Haguruke! Haguruke Barundi! Haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokrasi